Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ho ni ku mirongo migufi ya shortwave 25/31 na 41. Ikisoro mu majyepfo ya Uganda muratwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Tim Harris Shimwe ubasuhuza kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Ejo ku cyumweru igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inzego z'umutekano byaburijemo ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Iki gikorwa cya coup d'etat cyakomwe mu nkokora n'igisirikare cya Kongo n'inzego z'umutekano cyakozwe n'abanyekongo n'abanyamahanga. Uyu ni General Sylvie Ekenge, umuvugizi w'ingabo za Kongo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo yiriwe mu bikorwa byo kwiyamamaza, avuga ko watorwa uwo wese bizaba bishimangira demokarasi y'Abanyafurika y'Epfo. Naho mu Butaliyani, Papa Francisco yaraye asabiye abaturage bo mu mujyi wa Kharkiv muri Ukraine n'abandi bugarijwe n'intambara mu burasirazuba bwo hagati. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko cyaburijemo umugambi wo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Iki gikorwa cyarimo abanyekongo n'abanyamahanga. Aya makuru yo kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi yemejwe n'umuvugizi w'igisirikare General Sylvie Ekenge abinyujije kuri televiziyo y'igihugu. Generali Ekenge yavuze ko mu gitondo cyo kuri iki cyumweru itsinda rigizwe n'abanyekongo bavanze n'abanyamahanga bateshejwe umugambi mubisha wo guhirika ubutegetsi.
Igitero cyo kugerageza guhirika ubutegetsi cyahagaritswe n'ingabo z'igihugu n'inzego zishinzwe umutekano. Iki gikorwa cyo gushaka gukora coup d'etat cyarimo abanyamahanga n'abanyekongo. Aba bose hamwe n'umuyobozi wabo bamaze gushyirwa ku ruhande. Ubu igisirikare cya Kongo kirasaba abaturage gukora ibikorwa byabo mu bwisanzure no mu mahoro. Igisirikare n'inzego z'umutekano ziri kugenzura uko ibintu byifashe.
Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation.
Igitero cyo kugerageza guhirika ubutegetsi cyahagaritswe n'inzego z'igihugu n'inzego zishinzwe umutekano. Iki gikorwa cyo gushaka gukora coup d'etat cyarimo abanyamahanga n'abanyekongo. Igikorwa cyo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi cyabaye mu masaha ya kare ku rugo rwa Minisitiri w'Ubucuruzi Vital Kamerhe mu gace ka Gombe gaherereye mu majyaruguru y'umurwa mukuru Kinshasa. Aho kandi ni hafi y'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi. Icyo gikorwa cyari kiyobowe na Christian Malanga, umunyekongo usanzwe atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru aturuka ahantu hatandukanye yemeza ko humvikanye amasasu hafi y'ibiro by'umukuru w'igihugu, ariko General Ekenge nta bindi bisobanuro yatanze kuri aya makuru. Kugeza ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru, abantu batandukanye batangaje ko mu murwa mukuru harangwa ituze, ariko ko aya makuru yakomeje gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga. Ambasaderi w'Ubuyapani muri Congo, Hidetoshi Ogawa, yanditse ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter ko Minisitiri Kamerhe atakomeretse na gato, ariko ko abapolisi babiri n'undi umwe mu bagabye iki gitero barashwe barapfa. Felix Tshisekedi yongeye gutorerwa kuyobora Congo indi manda mu mpera z'umwaka ushize, atsinda amatora afite amajwi arengaho gato 70%. Indege yo mu bwoko bw'akajugujugu yari itwaye Perezida wa Iran Ibrahim Raisi yarahanutse. Iyo mpanuka yabereye mu mujyi wa Jolfa uherereye mu burasirazuba bw'igihugu hafi ya Azerbaijan, mu birometero 600 uvuye mu murwa mukuru Tehran. Perezida Raisi yari kumwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Hossein Amir Abdollahian. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Khamenei yasabye abaturage ba Iran gusengera Perezida Raisi. Kugeza ubu icyamenyekanye ni uko hari imvura nyinshi ivanze n'umuyaga umuyaga. Mu gitondo cya kare cyo ku cyumweru, Perezida Raisi yari yagiye muri Azerbaijan mu muhango wo gutaha urugomero yari yatumiwemo na mugenzi we Perezida Ilham Aliyev. Uru rugomero ruri ku mugezi wa Alas, ni urwa gatatu rwubatswe ku bufatanye bw'ibihugu byombi. Uru ruzinduko rwabaye mu gihe umubano w'ibihugu byombi utifashe neza nyuma y'igitero cyagabwe kuri ambasade ya Azerbaijan i Tehran muri 2023. Noneho twerekeze muri Afurika y'Epfo, aho Perezida w'iki gihugu yiriwe mu bikorwa byo kwiyamamaza ahitwa Emandeni mbere y'itariki ya 29 ubwo hateganijwe amatora rusange ku rwego rw'igihugu. Nyuma y'ibi bikorwa byo kwiyamamaza byagaragayemo abaturage benshi bari baje kumushyigikira, Perezida Cyril Ramaphosa yabwiye abanyamakuru ko ishyaka iryo ari ryo ryose batora bishimangira demokarasi y'Abanyafurika y'Epfo.
And it's really heartening to see.
Birashimishije cyane kubona Abanyafurika y'Epfo bitabira ubutumire bwacu twabahaye kugira ngo bazajye gutora, kandi amajwi yabo akaba ari ugushyigikira demokarasi yacu. Ishyaka iryo ari ryo ryose batora birashimangira demokarasi yacu, kandi nizere ko aya matora azitabirwa n'abantu benshi.
Perezida Ramaphosa ariyamamariza kuyobora indi manda. Arakora ibi mu gihe Jacob Zuma nawe wigeze kuyobora Afurika y'Epfo, kuri ubu ufite imanza nyinshi zimureba kubera ibyaha bya ruswa akurikiranyweho. Nawe kuri uyu wa gatandatu yahurije hamwe abaturage bagera ku 30,000 i Soweto, gusa we ntabwo kandidatire ye iremerwa. Ubwo Zuma yafungwaga muri 2021 byateje imyigaragambyo itarigeze ibaho muri iki gihugu, ndetse icyo gihe abantu bagera kuri 350 bahasize ubuzima. Icyemezo cy'urukiko rero gitegerejwe giteje ubwoba bwinshi muri rubanda, bushingiye ko ibyabaye muri 2021 n'ubu bishobora kubaho. Umugabo ukomoka muri Iraq yatangiye kwiyambaza inkiko, aho arega ikigo cy'Abongereza gikora ibijyanye n'ingufu nyuma y'uko umwana w'umuhungu ahitanywe na kanseri yo mu maraso. Uyu mugabo avuga ko byatewe no gutwika ibintu bikomoka kuri peteroli mu mirima minini iri hafi y'aho batuye. Uyu mugabo witwa Houston Jilud wapfushije umwana w'umuhungu ararega ikigo BP cy'Abongereza gikora ibijyanye na peteroli ko urupfu rwa Ali umuhungu we rwatewe n'ibyuka bibi biva muri iki kigo. Juludi utuye hafi y'imirima iri ahitwa Lumayila mu ntara y'amajyepfo ya Basra, arasaba iki kigo cy'Abongereza kumwishyura amafaranga yose yakoresheje avuza umwana we no mu muhango wo kumushyingura. Yumvikanisha ko ubuvuzi umwana we yahawe bwamusize mu myenda itabarika.
Ali la yatawaz la mal wala akthar mal bas hada haqqi illi huwa ana
ba. Ali bara musuzumye muganga arambaza mbese umuhungu wawe afite kanseri yo mu maraso? Hari aho muhurira n'imyanda iterwa n'amavuta na gazi? Mubwira ko dutuye hafi y'ahantu hari amariba ya peteroli. Arambwira ngo niyo mpamvu arwaye kanseri yo mu maraso.
Hussein Jaloudi yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko 95% by'abantu batuye muri aka gace ari abakozi n'abarinzi batuye hafi yako icyo kirombe giherereye. Yumvikanisha ko kuri bo bigoye cyane kwimukira mu kandi gace kubera ko amazu yahahenze, akongeraho ko ariyo mpamvu batuye hano n'ubwo hari ibibazo n'ubwoba ko abantu bashobora kurwara. Hussein avuga kandi ko ababazwa cyane no kubona afungura umuryango w'inzu ye, ikintu cya mbere abona akabona amavuta n'umwotsi mwinshi mu kirere. Kuri we n'abamwunganira mu mategeko bavuga ko nta kiguzi na kimwe gihwanye n'ubuzima bw'umwana we, ariko bizeye ko nyuma y'urupfu rwa Ali hari icyo BP igiye gukora mu kurinda ubuzima bw'abatuye muri aka gace bose. BP ni kimwe mu bigo by'abanyamahanga bikomeye bicukura peteroli muri Iraq, kuko ifite y'amateka kuva mu mwaka w'1920. Noneho tugiye mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Amerika iherutse gukora raporo yerekana ko Uburundi butubahiriza uburenganzira bwa muntu, ndetse ko iki gihugu cyasubiye inyuma mu nzego zose. iyi raporo yerekana ko mu mezi umunani gusa ashize abantu 280 bishwe abandi benshi baburirwa irengero. Pierre Claver niyo nkuru araduha inkuru irambuye.
Ubushikiranganje bwa Amerika budeje imigenderanire n'amakungu bubona ko naho hari utwigoro twinshi twa leta y'u Burundi two guteza imbere igihugu igisata cy'agateka kazi na muntu casigaye inyuma. Raporo ya Amerika ivuga kandi ko imvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye itandukanye n'ingiro mu byerekeye kubahiriza agateka kazi na muntu. Abahinga bakoze iyo raporo batohoje abantu 284 biyishwe mu kiringo cy'amezi 8 y'umwaka uheze. Mu mwaka umwe ico gitigiri cariyongereye kuko mu mwaka w'2022 raporo ya Amerika yari yerekanye ko abishwe bamenyekanye baramaje 232. Raporo ya Amerika ivuga ko yishimikiza amatohoza akogwa n'amashirahamwe ari ku rubuga hamwe n'ayandi yabujijwe gukora nkari giteka n'ayandi. Kurundi ruhande Amerika imenyesha ko hari abanyuruzwa bakagenda mazima yongo abafungirwa ubusa bigatuma amabohero ari mu gihugu arengegwa. Iyo raporo itangaza ko mu mabohero 11 ari mu gihugu harimo abafungwa barenga 12,200 kandi afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga 4,300. Raporo y'ubushikiranganje bwa Amerika ishimangira ko n'icyo gitigiri kiri mu bihonyanga uburenganzira bw'abanyororo kuko badaheza ngo babeho neza haba mu byo kwivuza, kuburanishwa, gufungurirwa uburaro n'ibindi. Abahinga bakoze iyo raporo bashimangira ko abakekwa ko icyo bita ihonyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu ari bamwe mu gwaruka gwegamiye umugambi uri ku butegetsi abakorera urwego rw'iperereza habe na bamwe mu bapolisi. Amerika igatangazwa n'ingene Uburundi busa n'ubwahaye indaro ukudahana ibyaha bigatuma atawucibanga guhohotera abandi. Ibi abaharanira agateka kazi na muntu bakorera mu gihugu baravyiyamiriza ndetse bakavuga ko ari ugukorera intebishushe Uburundi. Umuvugizi w'ayo mashirahamwe Gerard Hakizimana anatwara rimwe muri yo Foricone F yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubu uwukoze icaha abihanirwa. Niho ayo mashirahamwe ahera yagiriza abakora bene ayo maraporo ko bahengamye.
Agateka kazi na muntu ikifashe neza cyane haramaze gukurwa mu buzi mu gipolisi n'ahandi no mu gisirika ibyo se byerekana ko ibikorwa byo gutsimbata agateka kazi na muntu biguma bikorwa kandi bikomeye. Hari ibyo gukora ariko by'ukuri igikenewe nuko abandi bana yabigishwa gutsimbataza amahoro kwara neza aho mengo igisata cy'agateka kazi na muntu mu Burundi hari inzira ikirasha kugira abacafuze gusa atari amaraporo yotuma agateka kazi na muntu gatsimbata. Ariko bavuga ko ashobora no gucanishamo abarundi kuko twebwe ntitwigeze tubazwa nk'amashyirahamwe yigenga kiretse ko bagiye barumvira amashyirahamwe adagikorera mu gihugu hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu yafadikanije n'andi mashyirahamwe mu gutera ingorane ubundi bwaciye mu 2015.
Uko biri kose raporo ya Amerika ishimangira ko iyo haramutse habaye imanza mu butungane z'abakekwa ko ivyo vyaha zibamwo iremantanya canke kugereka ivyaha bikomeye kubaharanira agateka kazi na muntu abanyepolitike n'abamenyesha makuru kugira ngo bise nk'iterabwoba kuwohirahira akanegura ibikorwa vya leta. Amerika ivuga ko ivyo bisa no gutwaza umukazo mu gihugu cemera demokarasi n'intwaro rusangi. Raporo ya Amerika irangiriza ku mpungenge zo gufunga abamenyesha makuru no kubatera ubwoba, ukubuza ubwigenge abashaka gushikiriza ivyumviro n'abashaka kugira amanama canke imyerekano yo kugaragaza akari ku mutima. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima kugira ngo agire ico ashikirije kuri ivyo birego yamara ntiyitabye telefone yacu. Ijwi rya Amerika ryamwandikiye ubutumwa riramuha n'iyo raporo ariko naco yashimye kutwishura. Ico bikoze kenshi leta y'u Burundi yamajyaneguye amaraporo nkayo ikavuga ko ahengamye. Pierre Clavier n'inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Ntabwo ari Burundi gusa havugwa iki kibazo kuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanakoze raporo ku Rwanda. Iyi raporo ivuga ko mu Rwanda naho hakigaragara ibibazo bikomeye by'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu. Iyi raporo igaruka ku bikorwa byabaye mu mwaka ushize wa 2023 aho yerekana ko igihugu nta ntambwe ifatika cyateye ugereranije n'umwaka wa rwabanje. Ikavuga ko hakigaragara iyicwa ry'abakekwaho ibyaha bataragezwa mu butabera ndetse n'izimizwa ry'abantu. Themistocle Mutijima yasomye iyi raporo adutegurira iyi nkuru.
Ni raporo ngaruka mwaka ikorwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ikagaruka kuko ibihugu byitwaye mu iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. yibanda ku ngingo zigera kuri zirindwi zirimo iyubahirizwa ry'ubusugire bwa muntu, uburenganzira n'ubwisanzure by'abaturage, ubwisanzure bwo gukora politiki na ruswa mu nzego za leta. Hazamo kandi ingingo y'uko leta yitwara imbere y'igenzura n'amaperereza by'imiryango mpuzamahanga ku havuzweho nyangwa ry'uburenganzira bwa muntu, hakazi irebana n'ivangura n'ihohoterwa mu bagize sosiyete ndetse n'uburenganzira bw'abakozi. Ku Rwanda, iyi raporo ivuga ko mu mwaka ushize hari amakuru menshi yerekanye ko inzego za guverinoma zakoze ubwicanyi buciye ukubiri n'amategeko, harimo no kwica abakekwaho ibyaha bataburanishijwe. Raporo ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu no ku mbuga nkoranyambaga hasohotse inkuru zivuga ko polisi yishe abantu bashatse kuyirwanya igiye kubafata cyangwa bashaka gutoroka kasho. Ikavuga kandi ko indorerezi zayihaye amakuru ziboneye abapolisi n'abasirikare bica abantu bakekwaho ubujura. Kuri ibi, raporo itanga urugero rw'umuturage wo mu karere ka Bugesera wakekwagaho kwiba insinga z'amashanyarazi akaza kuraswa na polisi bivugwa ko yashakaga gutoroka. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko nta raporo z'iperereza zashyizwe ahabona kuri iyicwa n'ubundi bwicanyi busa naryo. Ku izimizwa ry'abantu, raporo ivuga ko muri uyu mwaka wa 2023 nta makuru y'izimizwa rigizwe mu ruhare n'abategetsi bo muri leta yabonetse. Nyamara ikavuga ko ubutegetsi ntacyo bwakoze ngo buperereze ku bibazo bikomeye by'izimira byabaye mbere yawo. Naho ku ifungwa ridakurikije amategeko, raporo ivuga ko hari amakuru menshi y'ifungwa riciye ukubiri n'amategeko yagiye agaragara, yewe iryo hakaba ubwo riherekejwe no gukubitwa n'abapolisi. Ko guverinoma yaba yaragiye yifashisha iri funga rinyuranyije n'amategeko nk'igikangisho cyo gucecekesha abayinenga n'abanyapolitiki batavuga rumwe nayo. Iyi raporo kandi iragaruka ku itotezwa nyambukiranyamipaka, ahivuga ko hari amakuru yizewe ko leta mu buryo butaziguye kandi nyuze ku bandi bantu yagaragaje gutera ubwoba cyangwa kwihimura ku bantu bari hanze y'imipaka y'igihugu. Mu bikorwa abo bakorewe nk'uko iyi raporo ibigarukaho, harimo kwicirwa iyo baba, gushimutwa, gucyurwa ku gahato cyangwa se urundi rugomo. Abakorerwa ibyo ikavuga ko biganjemo abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abandi baba mu bihugu by'amahanga. Raporo kandi yongeye kugaruka kuri porogaramu y'ikoranabuhanga ya Pegasus bivugwa ko leta ikoresha mu gutata batavuga rumwe nayo. Ahivuga ko abakora ubuvugizi bongeye kuyimenyesha ko leta ikomeje gukoresha porogaramu z'ikoranabuhanga mu gukurikirana abayinenga haba mu gihugu no hanze yacyo, ndetse ko nk'uko bitangazwa n'umuryango mpuzamahanga utegamiye kuri leta Pegasus Project, nomero ya telefone ya Cassien Ntamuhanga utavuga rumwe n'ubutegetsi wa buri irengero nayo yari ku rutonde rw'izakurikiranwaga n'u Rwanda rukoresheje iyi Pegasus. Nyamara u Rwanda rwo rwakunze guhakana ibirego by'uko rukoresha iyi porogaramu. Ku ngingo yerekeranye n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza, naho iyi raporo ivuga ko hari aho abategetsi bakoresheje itegeko rijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside mu gucecekesha abantu. Igatanga urugero rw'umuturage wa Kangondo i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali ubufunzwe wasabiwe n'ubushinjacyaha gufungwa imyaka 14 azira kugereranya kuvanwa na leta mu byabo nta ngurane na jenoside. Ku bwisanzure bw'itangazamakuru, iyi raporo yagarutse ku rupfu rw'umunyamakuru Ntwari John Williams rwabaye mu kwa mbere kwa 2023. Ivuga ko nyuma yo kugwa mu mpanuka ya moto yabaye mu gicuku, urukiko rwemeye ubwirege bw'uwamugonze. Iyi raporo ivuga ko hamwe no kwica umuntu utabigendereye mu rubanza ivuga ko rwabaye nta bagenzuzi bigenga bahari, yewe rwaba rwaranaburanishijwe mu muhezo. Raporo ivuga ko nubwo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yasabye ko hakorwa iperereza ryigenga ritabogamye ku byo yise bidasobanutse ku rupfu rwa John Williams, ibyo bitigeze biba. Mu magambo ahinnye, ni ibi bikubiye muri iyo raporo y'ibyabaye umwaka ushize.
Nekano naho twerekeze mu makuru y'imikino. Ikipe ya APR Basketball Club irisegura ku bakunzi bayo nyuma yo kwitwara nabi mu mikino yo mu itsinda rya Sahara mu irushanwa rya Basketball Africa League mu mikino yabereye i Dakar muri Senegal. Jean-Claude Munyandinda aratugezaho iyi nkuru, ariko anatubwira mu mupira w'amaguru uko byifashe aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda igiye gutangira umwiherero wo kwitegura gukina n'ibihugu bya Benin na Lesotho.
Nibaruwa yashyizwe ahagaragara mu mpera z'icyumweru gishize ubuyobozi bw'ikipe ya APR Basketball Club burasaba imbabazi abafana bayo. Iyo baruwa iragira iti turashimira abafana bacu badahwema kutuba hafi, gusa tubabajwe cyane nuko twabatengushye mu mikino ya Basketball Africa League iherutse kubera Dakar muri Senegal. Turemera 100% uruhare rwacu mu gutsindwa kw'ikipe ya APR Basketball Club. Iyi baruwa ikomeza isobanura ko impamvu nyamukuru yatumye ikipe y'abasirikari b'u Rwanda iza ku mwanya wa nyuma igahita isezererwa muri BAL ari imvune abakinnyi bayo batatu bagize aribo Adonis Fayla, Obadiah Noe na Dario Hunt. Mu gusoza, ubuyobozi bwa APR Basketball Club burasaba abafana bayo gusengera abo bakinnyi kugira ngo bazoroherwe vuba, kandi burabizeza ko iyi kipe niyongera kubona amahirwe yo guseruka muri BAL itazayatera inyoni. Gutsindwa kwa APR Basketball Club byatumye nta kipe y'u Rwanda izagaragara mu mikino ya kamarampaka y'irushanwa rya BAL izatangira muri iki cyumweru muri BK Arena i Remera. Umunyamabanga mukuru wa APR Basketball Club Eric Kalisa Sarongo, mbere yo guseruka mu mikino yo mu itsinda rya Sahara, yari yatangaje nyamara ko feri ya mbere iyi kipe yabo izayifatira ku mukino wa nyuma.
Intego yo iri hejuru kabisa. Intego turashaka cyuko turashyira ekipe ishobora kugera kure hashoboka, ariho kuri finali niyo ntego, nicyo twifuza, nibyo turiko turakora. N'abayobozi bacu barabidufashijemo kuba ekipe iri hamwe kuva muri December ngo ibe iri kumwe ikora imyitozo iri kumwe. Nibyo ngivyo ni kugera tugere kure hashoboka, kandi kure hashoboka ndiko ndavuga ni muri final. Iyo niyo ntego.
Amakipe 8 agiye guca matana guhera muri kimwe cy'akane kirangiza cya BAL ni FUS Rabat yo muri Maroc, Petro de Rwanda yo muri Angola, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, National Al Ahly yo mu Misiri, Al Ahly Benghazi yo muri Libya, Rivers Hoopers yo muri Nigeria, AS Douane muri Senegal na US Monastir yo muri Tunisia. Tunyarukiye mu mpira w'amaguru, muri iki kimweru twatangiye abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda bazatangira umwiherero wo kwitegura guhura n'ikipe y'igihugu ya Benin ndetse n'ikipe ya Lesotho. Ni imikino y'umunsi wa gatatu n'uwa kane mu majonjoro yo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi ku makipe y'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika. Iyi mikino yombi izaba mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kwa gatandatu. Ku itariki ya gatandatu, intarangwe za Benin zizahura n'Amavubi y'u Rwanda kuri Stade Felix Houphouët Boigny Abidjan muri Cote d'Ivoire. Umukino wa Lesotho n'u Rwanda wo uteganyijwe ku itariki ya 11 ukazabera kuri Stade Moses Mabida mu mujyi wa Durban muri Afurika y'Epfo. Kugeza ubu, nyuma y'imikino ibiri kuri buri kipe mu itsinda rya gatatu, ku mwanya wa mbere hari ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ifite amanota 4 kuri 6, ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na Afurika y'Epfo ifite amanota 3, Nigeria iza ku mwanya wa gatatu n'amanota 2. Ikipe y'igihugu ya Lesotho nayo ifite amanota 2 ikaza ari ya 4, Zimbabwe ni ya 5 nayo ikagira amanota 2. Ku mwanya wa 6 ari no wa nyuma hari ikipe y'igihugu ya Benin ifite inota 1. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Naho i Burundi, amakipe ya Flambeau du Centre na Lukinzo yitwaye neza mu mikino y'igice cya kabiri mu gikombe cy'umukuru w'igihugu mu gutsinda. I Bujumbura naho kuri iki cyumweru niho hasojwe umunsi wa mbere w'irushanwa ry'umupira w'intoki wa basketball. Iyi nkuru twayiteguriwe na Desire Hatungimana.
Inyuma y'amezi atandatu higanwa rya basketball ihagaze mu Burundi, abakunzi b'ubwo rukino bongeye guhurira ku kibuga bararaba urukino bakunda. Bari benshi bitabiriye izo nkino ziriko zihuza imigwi 11 mu gisagara cha Bujumbura. Inyuma yayo majonjora hazosigara imigwi 4 iyongere kuri Dinamo, Urunani, Tigers na Remesha zarangije ihiganwa ry'umwaka uheze muri zine za mbere. Richard Patrick Ngwijuruvugo amenyereza Rezipo batsinze Karera Lions amanota 99-50, amenyesha ko kubona abakinnyi abamenyereza ke n'abakunzi babo bongera guhurira ku kibuga ari ibyo gushimira Imana. Amenyesha ko basa n'abari barahungabanye
kwa byakiriye neza basketi yo kugaruka kubera muradzi ko arakazi ka misi yose n'ibintu dukora dukunda n'ibintu tubeshejeho muri uno mwanya. Turashimira Imana rero kubona basketi yaragarutse, twasubiye gutangura gukina. Ni ukuri ni ikintu gikomeye cyane, ikintu cyo gushimira Imana.
Uwo mumenyereza yizera ko n'abakinnyi bagiye hanze bagiye kugaruka n'imigwi ikagura abakomeye kugira aho basketball yari igeze ntiyasubira inyuma.
Umutekinisiye ndibaza ko kanovera kazogwa muri kakandi nyine kubera urabona ko bari niganwa rikomeye, ni iganwa rifite visibility cyane ari kubwa ekipe cyangwa kubwa igihugu. Numva ko muri rusange ndibaza ko nzosubira gushyira mu zindi nguvu ku buryo basketball ishobora kuba rwego rwa uramwo urabye n'abakinnyi bashoboye gusohoka benshi babatanze igihe gitoyi. Ndibaza ko babatije mu ekipe bagiyemo, arabagiye mu Rwanda, arabagiye muri Congo. Kwa basanzwe basa amasezerano mu ekipe yabo barabatije gatoyi, bibaza ko iganwa nyazina n'iryatangura kuzafunga ubuzi zojamo ko ekipe zishobora gutsinda zisa n'ibyo kuzokina BAL.
Kubona rero inkino zisubira gutunganywa nuko ibihano vyafatiwe ishirahamwe rya basketball mu Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu FIBA bitabuza itunganywa ry'inkino mu Burundi cyanke kwitabira amarushanwa mpuza makungu kwigenekezo ya 15 za kuno kwezi niho FIBA yandikira Claver Hacimana yatoye ngarongore Febabu rimumenyesha ibihano byafatiwe Febabu inyuma yaho iburije Dinamo kwambara imyambaro iriko Visit Rwanda vyaviriye mu mugwi gusezeregwa muri ayo mahiganwa. Febabu yahanishijwe ukwezi atagikogwa cha basketball itunganije ibihano byatangwe igenekezo ya 12 kwezi kwa kane bisigura ko ibyo bihano byamaze kurangira. Febabu yahanishijwe kandi kuri hadabu y'amafaranga 50,000 by'amafaranga yo mu Busuwisi. Ayo mafaranga ategezwa kuba yarishwe mu minsi 30 guhera itariki 15 ukwezi kwa gatanu ibyo bihano bifashwe. Ayo mafaranga atarishwe canke Febabu ikongera gukora makosa nka yatumye dinamisezeregwa mu nkino za bal ibihano bikakaye bizofatirwa Febabu. Mu mupira maguru naho Flambeau du Centre inyuma yo gutsinda Vitaro ibitsindo bibiri kubusa ukuguru kumwe kumaze gushika mu gice cya nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu. Rukundo Jean Dodi yamenyereza uwo mugwi ntabihakana ariko akamenyesha ko akazi kabarariri yari kenshi imbere y'umugwi wa Vitaro uzi gutwara ibikombe.
Mbere yuko dukina imatch twari kuri 50-50 ubure ko natwamaze gukina match ale tukatwabonye mu intsinzi nubwo ko turi nko kuri 60-40. Ama cyo tuzokora mu kugaragaza kwitegura match ya hoto tuzokina ku munsi imanuza cyo tuzokora tuzogerageza kwibagira imatch ale twakinye twabonye mu intsinzi dufatiye match tuzokina dimanche kuri nka final kuko giye tukuguma twiyumvira kuri match ale tukabona umenga turafise avantage par rapport a Vitaro izina byo bitisho ko tutubera byiza.
Rukinzo murundi rukino gice cya kabiri gishiri cya nyuma yatsinze message ngo zibitsindo bibiri kuri kimwe kuimanuza hazomenyekana imigwi izohora mu rukino rwa nyuma uzotwara ico gikombe azuca serukira Burundi mu nkino za Afrika zihuza imigwi yatwaye ibikombe wabo. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Inshuti muduteze amatwi, aha niho amakuru ahumurije. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi bacu badufashije gutegura no kubagezaho aya makuru. Edi Rwema niwe washyize hamwe amajwi kuri mikro, mwari kumwe nanjye.